nafasi nyingine wanapambana Simba. Bernard Morrison amesha win pale, ni free kick kuelekezwa Red Arrows ya Zambia. Chelangeti Ali Sabila anasema wake up. Alikuwa anaondoka Bernard Morrison super pen. Wakili Msomi akachezewa ndivyo sivyo na Prosper Chiluya. Goalkeeper Charles Kalumba anahakikisha ukuta umekaa vizuri. Toto wa BFUA Morris Bernard Morrison. Bernard Morrison! Super pen! Wakili Msomi! The great man on great event! Bernard Morrison! Freaking katika eneo nzuri kabisa! Anawaliza Red Arrows kutoka Zambia. Wanampa buku za kule ndani ya nyavu. Simba wanachukua uongozi hapa dhidi ya Red Arrows ya kule Zambia. Huu ni Wakili Msomi, siku chache baada ya kushinda kule CAS. Furaha imerejea kwake, anafanya vitu vikubwa. The great Joe Bernard Morrison with a super bell. Imekonga ile post upande wa kushoto wa goalkeeper. Anasema welcome Tanzania Pablo Franco Martin. Karibu sana super coach. Hiyo ndo free kick ambayo imepigwa na Wakili Msomi. Bernard Morrison akaenda kufuata mpira, hakuwa na muda wa kwenda kushangilia. 8-7. Huyo ndo James Chamanga akionyeshwa kadi ya njano katika dimba hili. Sadio Kanuti. Bernard Morrison. Morrison bado anachekecha vizuri kabisa. Bernard amekuwa moto kwa kweli. Oh wow! Bernard! Bernard baba! Bernard kaka! Oh wow! Wow! Bernard Morrison! Yendo star pale! MK14! Anaweka bao la pili kwenye scoreboard. Lakini ni bravo kwa Wakili Msomi. Bernard Morrison anakwenda kupongezwa na MK14. Bernard alikusanya kijiji, mwenyekiti wa hapo, afisa mtendaji wa hapo, mjumbe wa nyumba 10, jumlisha mjumbe wa nyumba 20, vyovyote vile kijiji kile kinapunguzwa tu. Anachambua kama karanga, chambua kama karanga. Super Bernard Morrison anaweka cross ambayo inamkuta MK14. Anamwekea Bwalia. Bwalia sasa anamtafuta Dilunga Hassan, ameshaingia ndani. Ni penalty! Ni penalty faida kwa mnyama Lunyasi. Wazee wa tiki taka, vijana wa Pablo Franco Martin wakikonga biriani kwenye mvua. Wanasema Maulid, mvua ikiingia basi nakuwa ni balaa, lakini Simba katikati ya mvua kubwa ndani ya Dar es Salaam wanatafuna na kumeza biriani tamu. Prosper Chiluya, mchezaji wa kimataifa wa Zambia. Boli liko na Wakili Msomi Bernard Morrison. Refa sema goalkeeper Charles Kalumba, nenda hapo. Tanzania kupitia Azam Sports 1 HD, kama ilivyokuwa Zambia, zimetakata kwelikweli. Wakili Msomi super Bernard Morrison yena Charles Kalumba. Morrison amepoteza penalty. Nao tena super Bernard Morrison cheza goalkeeper penalty ile. Charles Kalumba kalimiti. Goalkeeper Charles Kalumba. Hasid Dilunga alikuwa anakwenda. Prosper Chiluya. Morrison kapiga upande ambao goalkeeper amemwona vizuri sana. Charles Kalumba. Hiyo hapa aliona kwamba amendanganishia kama anataka upiga kushoto kwangu, kumbe anapiga kulia. Ana save penalty ya Wakili Msomi Bernard Morrison. Yuko pale Zimbwe Junior. Bernard Morrison amemzunguka maridadi maridhawa sana. Bernard! Super Bernard! baada ya sakata lile la kasi na kesi yake kuisha rasmi, yuko na peace of mind, amani ya roho. Barbara anasema marhaba, the great player on the great event. Alimzunguka kama pia pale dashing nzuri locomotive fan, ameitonyua donye kadonyoka ikakubali. Red Arrows wanakula sarasa bisufri. Bonge la tobo golikipa napigwa. Wow! Bonge la tobo. Golikipa Chilumba anaimbishwa tu na Super Ben wa Kilimsomi. Sheria imekaa mara paka amekalkulate imekubali.